AFC Leopards ochako ayanga chenro mopogore opogore kaka tiyo ne jopiny kaachiel gi bago nyasi mong'ere kaka Igwe Night e thuolo ni ma timno orwako higa 60 nyaka ne chake. Timno bende biro bedo gi tugo mar osiepe kindgi kod Ramasa FC mar Spain, tugo ma bende biro luwo mana mar jotugo machon mag Leopards kod Gor Mahia.
Now we are looking at scenarios whereby the club has won the league 13 times, has won the Eastern Central 5 times. We have not featured in Africa. So at 60, it is a time for reflection. We want the legends to reflect. They've really played their part. We want the fans to reflect. We want officials. We are with our patron here. And when everybody reflects, we need to put in place structures that now